sanibingelela ke babukeli kuphi nakuphi la kufinyelela khona umbukiso nibingelela ngempela ke kuseyena umuzwa kwamhlabela khona le muntu bathube ngomoya xosha ngomazinyo uphorishi phesheya kwenyalazo phondweni isikoti ngaphansi kwentaba amagcikana kanti ke okuxosha ikati eziko asuka le muntu bathuba aza ngazohlala khona la welika banani ntuzuma kanti ke nanini yazo uchisithi imbala kwanjani umuntu kuhlezi ngahambe ngedwa kuhlezi ngaba nensizwa ezimbili okubuya nakumalo kanye novincent wakwamkhizi but namhlanje ngihamba nobuya nakumalo mfowethu kuhamba kahle kodwa
hayi ngihamba kahle impela sineza babukele ukuthi banjani
hayi mfowethu siyathemba ukuthi ababukele bayaphila nabe bangakhaya mfowethu uyazi sike sashaya ividiyo esuse kakhulu umsindo sikhuluma ngodaba obelithrenda kakhulu Duncan. But ke namhlanje siyabuya sizokwenza ama corrections noma sizoyicacisa kubabukeli ngoba kuke kwavela imibono eminingi ehlukahlukene abantu besho khona ukuthi sithatha isayini noma i-channel ujabulujule ucheme noBig Zulu kanti lutho akunjalo uyabo asicaciseke le nto uBig Zulu uyayishaya ingoma kanti ngaphosisa ngicabanga ukuthi uDuncan ufike kuqala kwe-industry when it's compared to Big Zulu. Ufike kuqala uDuncan noma uDuncan udume kuqala kuno Big Zulu. UBig Zulu wayeselandela ngemuva. So uDuncan yayishaya ingoma yakhe imnandi mhlawumbe bazokhumbula ama-hit otsikitsiki yo man iningi ingoma engazisho noma engayibala kaDuncan ezike zafika zashisa ikhotha kakhulu ngiye ngabona kanti okunye futhi kufanele engicabanga ukuthi kufanele nguveze abantu abanye baba babukeli beze ngengqondo yokuthi mhlambe thina ngoba singabasemakhaya sichemene uBig Zulu ngoba nakhe ngiwasemakhaya uDuncan okuyinsizwa yakhona lapha eMoria mhlamba sichemile naye kanti uDuncan siyamthanda kakhulu cabanga ukuthi kuningi esingakubala ngoDuncan okuhle ngikudedele nawe mfethu uPaul okuhle okwaziyo ngoDuncan
Duncan oqala ngezwe mina kuthiwa unomfazi ushadile
yes mukhuluma ngoDuncan vela asikhuluma ngomfana nje kodwa sikhuluma ngendoda noma sikhuluma ngomnumzane
le nto ayenza khombisa ukuthi usekhulile ngokomqondo nangokuthi wakhombisa ubudoda because abantu abaningi noma ama celebrities amaningi awayenzi le nto ayenzile kuleminyaka kuyona
ey insizwe esencane kakhulu uDuncan hayi cha uqinisele kakhulu lapho ngiyavumela lapho
ya nanokuthi uDuncan uyashaya ngoba uDuncan kodwa sho ukuthi into ayibhalayo uyayibona ngokomqondo noma uyaba kule simo lesasuke kusona
mina into engeke nginothise ngoDuncan ukuphazamisa into engeke nginothise ngoDuncan yabona uDuncan umculo we-rap uphila kuyena egazini
ya into azalwa nayo
into azalwa nayo uyibonayo ukuthi isemthanjeni yegazi kuyena vele
ya
asikubeke eceleni nje ukudisana kwabo
Sikhuluma ngaye nje
yena uqobo. Uyabona i-rap iuyena naye uyayithanda kanti ne-rap naye iuyena uqobo engakasho lutho.
Yeah.
Uyabo. So vele into ephila kuyena egazini. Cabanga ukuthi okunye singakuveza mfethu ngoDuncan. Wayengeke utira amsayinise lapha ezase Afro. Ekubanithiwa mhlawumbe uDuncan wayengawushaya umusic umnandi ngoba phela noTira akatshathe noma yina ewisayinisa lapho
thatha ngethalente uTira bekubona nithi uyakudeserve ukusayinwa uyakusayina nanokuthi kuye kuye ngenhlanhla abantu kuya nangenhlanhla abantu uyabona uDuncan ngezwa kuthiwa abazali bakhe bayakholwa kakhulu
ya bayakholwa abafundisi ubaba wakumfundisa ngakukhumbula impela lokho
okushukuthi ku obvious ukuthi naye uyakholelwa kulona
Ya, ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ezinhle. Kanti kokunye esingabuye sikuveze, singathatha ihlangothi ngoba kufanele sikuveze kucace babukele ukuthi thina njengethimba lakwa-Jabulu Jule asithathe ihlangothi. Ukudisana kwabo bobabili labaculi laba. UDan Kenny yebo une-profile enkulu kakhulu. Kodwa ukuxabana kwakhe noBhikuzulu uzokhumbula ukuthi uBhikuzulu insizwa yasemakhaya ephila impilo yasemakhaya ephinde iphila impilo yaselokishini ikwaziyo uthu. So ukudisana kwabo mina ngokubona kwami ubese ngasanakekile ngaleyo ndlela uDan Kenny. Kodwa ngicabanga ukuthi
ubesethule.
Yes.
Bengasasebenzi
senqe. Ubese ngase yena umuntu obenake kakhulu kubalandela. Ukudisana kwabo kumenzile waphinde wabuya waba yilowa Dan Ken esimanze ewuyena obenakeke ngalendlela abenakeke ngayo. Ngeke sakubalekela ukuthi siyazi ukuthi uBhikuzulu yena owasukela uDan Ken. Engamusukeli ke yedwa, umusukela namanye ama-artist amaningi esingabala kubo MT, singabala ke lo Casper, okay, ubaningi abasukelayo but ilempi igcinisi egcineni igcinisisa la ngabo bobabili. Ah kodwa Nkosi yami ngiphatheke kabi sebe inwe shuli kabi yami. Abe inwe shula ngehlili. Hey. Ku music video. Bebe mingcwaba straight.
Ngakhulu basikhulume labantu baba uthu bayisa.
Ya bayisa bayisa kodwa
kugcina bashayidisa ngempela
angeke sikubalekele lo kodwa kugcina kuzwela kuyinkaba
ayikuzwela kwenkaba ubonile ukuthi bese sibuka ngempela kumoya
babakhaya yo khona kuzwela khona nakuba ke singeke sanqoma noma sakukhuthaza ukuthi uma bedelelane befaka imindeni phakathi ngoba lokho ngicabanga ukuthi akuhle
ya
akuhle mabedelelana badelelane bona bodwa bethukane bona bebodwa bebizane ngamaphara bebizane ngo-big band big ndunu khona khona lo so kuningi okwenzakalayo mfethu okunye singaliveza uyibizileke noma uyiqhathileke ugatsheni insizwa igagula sophongono insizwe shaya kakhulu basikandi ngeke sakubalekela ukuthi ugatsheni ubabize noma ubaqhathe ibingakaphumi lamasing track abo labe disana khona waba invite emcimbeni lo ozobukhona lapho phongolo umcimbi kagatsheni so bazobe bebhekene ngqo izobe yisheresha istage indawonye beyibhekene ngqo asazi ukuthi iyozala nkomuni kodwa nathi njengethimba lakwa-Jabulu Jule sizobe sikhona kulo wamcimbi ngempela ozobe ukhona lapha ophongolo ukuyobuka noma ukuyonithathela ababukeli sinitshele sinazise ukuthi kwenzakaleni kulo wamcimbi kagatsheni okuyigagu lasophongolo ngoba ukuvezile kwacaca ba ukuthi uyabamema noma ubaqashile bobabili bazobe bekhona besherisha istage esisodwa engicabanga ukuthi kuzobe ngokuqala since le DC yabe isikhomba ukuba serious because siyabona ukuthi isikhomba ukuba serious kakhulu ke manje ngicabanga ukuthi kuzobe ngokuqala beziwe emcimbini owodwa hayi ke mina kodwa ngiyakukhuthaza ukuthi ababhekane ngqo beshayane ngengoma kodwa hayi ngamandla cha asikukhuthazi leyo ababhekane ngqo beshayane ngengoma asazi kodwa sesingenza kubabukela ukuthi bona ngokubona kwabo kulo mcimbi bazobe bebhekene khona ngqo beshayana ngengoma ubani ozohamba nezihlo leyinini wena ngokubona kwakho mfethu uba
mina
aha
uyabona inkingi i1
ya
ngithimba laseJabulu Jule so angichembi ake ngithi sobona khona
mina ngokubona kwami ugatsheni njengoba babize bobabili uyabazi ukuba powerful bobabili kodwa ke asazi ake sizwe kubabukela ukuthi bona bahamba nobani noma iDan Kenny must ibane comment section ama comment eni angena kuthina njengethimba la kwaJabulujule asigcine ngokwafunda kodwa ke siyaphinda siwaphendule asidibane kwi-episode elandelayo bye bye.